Petro mokwongo achiel kare apar gochiko wacho niya, to nowaru gi remo manengo ne tek mar Kristo. Remo mane ochiw kanyarombo motimgo misango maonge songa kata mbala.
Remo mar Yesu,
remo,
remo romo,
remo mar Yesu,
remo mar Yesu,
remo,
remo amena.
Yesu jagach mosekelo winjruok manyien. Remo manyiso wach maber moloyo wach mane Remb Habilo wacho.
Remb Yesu manochwer,
remo nokelo ngima. Remb Yesu manochwer,
remo nokelo ngima. Remb Yesu manochwer eba. Jango tuoche.